Chapote. Yuri.
Thank you.
shoga ya mana tuna
Thank you.
kiburwa rumahangwe kachanshinda waishi akiyo chawa bauona ye idarisha njia tamani yale
Adito Adicron, number one.